Oh, ngcase wengane yakwethu. Ngithi mina wentombi dadewethu ngumfonelela uMcineka kade ngikhuluma naye. Ngicawuthi nje kuphelile u-20 minutes esikhuluma noMcineka. Ngumbuza lento ukuthi baba Mcineka ukhuluma noNdlovu la ngisemtuba kodwa ke ngumfonela ngo-landline emsebenzini. So ke ngambuza Mcineka benze njani abantu abangaka amabhinca angaka alandela uMthandeni afuna ukuze emcimbini ngoba abantu bebethe emtuba bafuna ukuqasha amabhasi beze emcimbini kwimpucuzela. Manje bewathenge kanjani amathikithi iGcokama Elisha bengalibona kwi-line up lesiphumile. Uthi ke yena uMcineka hayi angibatshela ukuthi abantu abathenga amathikithi abaye emcimbini kanti bayele oqhawela mina bona emcimbini noma bayele ukuthi balandele umasikandi. Ngithi baba Mcineka ngicela sibe neqiniso baba. Siyazi ukuthi inkunzi uMthandeni naye ukhuzani banabalandeli abaningi futhi izona nkunzi ezowuphetha umasikandi lezo. So ukuba khona kwakhuzani uMthandeni engabibikho kwenziwa yini lokho na. Khuluma nje baba Mcineka sibe neqiniso nje simele iqiniso. Wasesho ukuthi Ndlovu uMthandeni uyazi ukuthi uMthandeni nisondelene naye uMthandeni yambona ukuthi ubhalana ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi thina sifuna ukumbulala. Wakwangibona nje mina kule video akayiphosta uMthandeni ngangiyikhona na. Ngithi mina okay ke bamcina ngiyayizwa lona kodwa ngithi asikhulume njengokuthi ke manje abalandeli beGcokama Elisha ngoba phela bebezoyiletha imali baningi kakhulu sikhuluma iqiniso ngoba ke bengeke bayathenga amathikithi bemcimbini wakho ke uthi uMcineka hayi akanendaba emcimbini ngisho wathiwa kufika abantu abawu 300 akanendaba ukuthi abalandeli bakamthandeni bayeza noma bezi akanendaba kale impucuzeko yena akayenzeli ibhizinisi futhi impucuzeko yona ayikazi hayi lokho aba khona uyayenza impela impucuzeko kodwa ayikho into angayikhomba athi uyenzele impucuzeko yena njengomcineka so akayenzeli ibhizinisi ukuthi bayeza abalandeli bakamthandeni noma bezi uthi akanendaba yabona so kwasesho ukuthi ke benomthandeni ke ya kuneyinkinga uMthandeni ubabhala kabi uMthandeni ulwa nabo ngoba nakho mhlawumbe uMthandeni ndene uyibona usenemali yonke leyo nto yabona so ke hey ngase ngithi ke mina manje kwenziwa kanjani into manje ungafisa na ngelanga mina ukuthi nginihlanganise noMthandeni ngihlale nani phansi noMthandeni ilungiso lento wasethi uMcineka akanankinga yena mina ngingakhuluma neGcokama Elisha ngibuye kuyena yena akanankinga nokuthi mina ehlangane noMthandeni ngahlangana ngibahlanganisa behlale phansi kuxoxwe noMthandeni futhi yena wathi ubaba uMcineka yakunezinto eziningi yena akayikhulumayo neGcokama Elisha ezinye ngokukhuluma ngokhuzani kodwa futhi lokho akakwenzeni ukuxoxa ukuthi ekhulume naye uMthandeni ephinde ekhulume nokhuzani ngakho wathi akakwenzeni nalokho kodwa nje uMthandeni wathi uyalazi iqiniso ukuthi bakhuluma yena uMthandeni benjalo benomcineka bakhuluma kakhulu baxoxa kodwa ke nezinto ayibhalayo futhi akanankinga ke mina ngingahlela ukuthi ngibahlanganisa nini benomthandeni akanankinga yena uMcineka ngayijuba ukuthi ngithole indawo la singayithola khona behlale phansi noMthandeni ukukhulule so nje indaba injalo uthe nje impela angathi akekho impela ngazi ukuthi hampela kwenziwa kanjani makunje uyemvoka mchulo madoda nathula madoda kwenziwa kanjani into manje ilungiswa kanjani le nto phela uthi uMthandeni ngoba ngiyabona vele ngeke bekhona uMthandeni kwimpucuzelo sengikhulumile futhi nobaba uMcineka ngumfonelele wangitshela kade ngikhuluma naye impela uMcineka nje ngumfonelele sakhuluma isikhathi unginikile nje isikhathi sakhe kuphela 20 minutes ngikhuluma naye ifonini ocingweni so ke uthe akanankinga ngoba ngithe mina okay Mr. Mcineka mathi ngiyanihlanganisa ke neGcokama Elisha ningakwazi ukuthi mhlawumbe kukhulunywe ukuthi yini kanti inkinga kupho kwaphela la mina ngicabangela abalandeli abaningi bakamthandeni abangeke bekwe impucuzeko labo bantu kube bayaya amathikithi mucanga malini abebezoyifaka abalandeli bakamthandeni so ke uthi akanankinga yena uMcineka ngingabahlanganisa neGcokama Elisha ngahlela ukuthi akuhlangane yena akanankinga noMthandeni kodwa futhi impucuzayo kanendaba akayenzela ibhizinisi akanendaba nokuthi abalandeli beGcokama Elisha bayeza noma bazi akanandaba impucuzayo yena akayenzeli manje angazi manje bathi abanye ngala senza njani siyathula yini ngoba phela lento ixhaswa uhulumeni why singayifaki pressure ukuthi iGcokama Elisha libonakala angazi ke mchunu nini nomkantshi bomvu ukuthi singenza kanjani ukuze lento ibe ipressure ngempela ukuthi siphushe sithola amaqiniso ukuthi why uMthandeni engabikha angazi mfowethu angazi mchunu